Living positively, living positive, living positively, living
Molweni namkelekile kusenqoba beat it inkqubo yakhe wonke ubani ophila nentsholongwane kagawulayo insapho zethu izihlobo kunye nabalingane bethu igama lam ndinokubonga yawa kwaye ndiphila ngokuphandle nentsholongwane kagawulayo kwilaunch kazwelonke yengcebiso ngentsholongwane kagawulayo novavanyo ibisebutsheni balonyaka umongameli weli uJacob Zuma uvakalise ukuba urhulumente uphakamisa amalinge ekunyangeni abantwana abaphila ne-HIV kunye nokunqanda abantwana bangazalwa nentsholongwane. I-600,000 yabantwana iphila nentsholongwane kagawulayo, kodwa baqikelelwa kwi-50,000 abantwana abathatha unyango lwe-ARVs. Siyazi ukuba uncedo lwe-ARVs lungafumaneka msinyane, abantwana banamathuba amaninzi okuphila ubomi obusempilweni. Iintatheli zethu zaseMpuma Koloni uAsana noMasizole bakhe bancokola nabantwana abakunyango lwe-HIV.
Namhlanje sithela nomakhulu uSelina Mvulani wasedongo yewitlisi malunga nomzukulwana wakhe uMbongiseni otya amachiza athomalalisa intsholongwane kagawulayo. Masithethe naye.
Ndingumama uSelina yekile ohlala nabantwana kulindlu yentombi yakhe. Abantwana hlala nabapha ngabentombi yami etshonileyo kunyaka ongapha kuphelile. Ibiphila nentsholongwane kagawulayo intombi yami. Nomntana wayo ke ongumbongiseni wachaphazeleka ile ntsholongwane kagawulayo. Ukuqala kwakhe uMbongiseni bane ntsholongwane wayengamqapheli umamakhe uba unayo ba yese wayengange wayesemncinci ngakhole nenyange wayenenyange eziyi-6 waqalisa ugula beqatiwe ba unantoni uzobanjwa kugqirha eFrandia Hospital eQueenstown ekoma ndayokujoke ngoku eFrandia apho ndingayazi uba kubethwa baphi ndaboniswa ke ngokuba mandiyenze njani zeba i-treatment kambongiseni ndiyayifumana
Le treatment uyitshayo yeyantoni? Vuya. Okay.
The treatment ngoku ngayiphosi ntsuzayo. Ndiyitye kamsusekayo.
Okay.
Kelitipo uye lala. Sendihlale esikolweni. Qale ndilitye.
I-treatment le uyityayo uyitya kangaphi kusuku?
Ekuseni nasebusuku.
Iitshomi zakho ziyayazi uba uphila nentsholongwane?
Ndisazi ndigula.
Zikuthatha njani mhlawumbi?
Ndithe kakuhle, ndidlala nam kakuhle. Kodwa ndidlala nam, azindijikeli, ndiyahamba. Ndidlala kamnandi.